E tangihia ana te kura o mate, te tumuaki o te kīngitanga a Anaru Tamihana, e tana Kīngi, e Kīngi Tūheitia, Potatau, te Wherowhero, te Tuawhitu, o tira te kāhui ariki whānui tonu. Nā Anaru Tamihana tonua Kīngi Tūheitia i whakawahia, hei Kīngi nōna e tumuaki ana, he tūranga i whakarere aiho, e ona kau ki aia. Ko te kawenga whakamutunga o te tūmuaki ki tōna marae. He tūranga kūaroa e kaweana e ia.
Ko ia tēnei, ko te haere ki te taha, hei paupau, i roto i te whare o te kingi, ka haere atu ai ki ngā hui, ka noho ki te whakarongo, ka noho ko ia te kanohi ki ngā hui hui ngā nui i roto i ngā tau.
He neke atu i te rua te kautau a Tamihana e kawe ana i te tūranga o te tumuaki o te kingitanga. He tūranga tātai whakapapa i heke mai i tōna tipuna a Wirimu Tamihana. Ko tā rātau he whakawahi i te kīngi hou.
Ko ia i te wā o te riki nui te ateirangi kahu. Ko ia te tangata whakawahi ia kīngi Tūheitia Potatau te Wherowhero te Tuawhitu. Ka mutu i te nui o ana mahi, ka tika me poroporoaki ia Anaru, i runga i te āhuatanga o te tūranga, o tira i runga i te āhuatanga o te ngākau.
He kai whāngai ngā mōhiotanga ki ngā uri.
Tangata hu Māori e. He tangata atawhai, he tangata e tino tūwherana te ngākau, kia mātou, kia mātou te hunga rangatahi. E harai te tangata pupuru. E harai te tangata pupuru i ona mātauranga, engari he tuku i ona mātauranga, i runga i te aroha.
He kai hāpai anō i ngā kaupapa o tana marae, aruku moana.
Mō ngā prakitihi a te iti kahurangi tūnei ki runga i tēnei marae ona o tira o mātou o tātou o ruku moana. Tērā etahi wāputa noa mai te tumuaki ki te kaputi, ki te mātakitaki, ki te tuku kōrero āwhina mai i a mātou e mahi ana i ngā mahi runga i tō tātou marae. Ngā kaupapa a whānau, te whānau teinakore, te whānau hāmuera, te whānau hāmiora i reira ia i ngā wā katoa. Nō reira e tika ana kia haere mai mātou, ngā kanohi o te kapahaka o tira ngā kanohi o te whānau, ngā kanohi o te iwi.
Aha kua kua ngaro kua oti kē te puta i āia tana ōhā ki tana iwi.
O me ki ā he maha ngā ana whakaritenga, te teho ana mahi a ko te kauwhanga nui o Mahuta. Nā ana tunu i whakarite, kia whae rauemi, kia whae rawa tēnei whare. E whakamaharatanga mō te whare paremata tuatahi.
Ka takoto te taonga o te mate ki tōna marae oruku moana, tainoa ki tōna tāpuketanga ki te rua kōiwi o nā mātua tipuna.